Tanga mana matu hake mana hua ake Mauri o hora waka papa Aotearoa Whenua haukura Kauri kura tanga tuturu tahanga Waikoro huho ngā kauhu